Hi guys, this is your smart trader. So we listened to Lule. We spoke about a downtrend and uptrend, and we spoke about my base and my quotes, and we spoke about my candle, and I made a slight spelling error. I spell it downtrend or wrong. So ngalungi salapo. So I think she lose my videos are organic. So ngikhohlwe ukufaka OR. So then do I think shield my videos are organic. So I'm changing focusing on downloading MT4 and your demo account. So let's just proceed. So you go to MetaTrader. MetaTrader 4 platform download. Ilapho uzobuso download khona MT4 akho. So MT4 lila khona uzobe sesiwabuka khona ama charts ngoba ilesson elandelayo is supply and demand, and kuzobaluleka ukuthi ama charts sibe nawo. So MT4 platform for trading. So suppressor to download MT4 wethu. So my videos are organic, yonke into ngiyenza phambi kwakho. So as umuntu oqalayo uktrader, kubalulekile mawuqala kubalulekile ukuthi yonke into osiyenze phambi kwakho khona ungeke ube nenkinga ngoba ulapha ekhaya. So uma ukuthi laptop awunayo, into ozoyenza, if you have a friend, uzohamba uye kuyena umchazele about this class and nifunde uforex ndawonye. Khona ngaleyo ndlela nizowazi ukuthi nisizane, and kubalulekile ukuthi niyenze in pairs lento le, yabo. Kumele niyenze nibabili, kumnandi ngoba niyamotivateana and in analyze ndawonye. So yeah, each one teach one. So yeah, nizofundisana la enhloleka khona. Yeah, injalo nje nami njengoba nje ngiqhamuka le channel bengenzela wona ukuthi ngi-empowerisha abantu bakithi, ngoba asengikhathele le nto ukuthi kuloku kukhokhelwa ama class. So yeah, yonke into uyithola at no cost. So yeah, each one teach one. Oh yeah, izandla ziyagezana. So injalo nje. So asiqhubeke. Pressa into yakho la. So MT4 uzobeke usuwabona wonke ama charts akho, and nale zinto athi ngichaza as green nezibovu. So yeah, okay, let's proceed. Okay, unzalani manje angisaboni. So MT4, okay, kwenzeka into engayiboni. Ngicela ukuthi siphinde siyiphinde, shuthi konta wrong engiyipressile. Sengingqona ukuyoyisearcha nje. So siphinde, imnandi ngokuphindwa. So yeah, waiting to download MT4 MetaTrader 4. Okay, so shuthi iya processor. Okay, so into esizoyenza thina is we wait. Patience is key. Kunoma yini emhlabeni oyenzayo, patience is key. Patience is key. Kunoma yini oyenzayo, patience is key. So we wait for MT4. So into ezokwenzeka kweyakho, I think. Okay, let's wait. I think lo MQL5 uzovela lo esulindile. So yeah, let's wait. So my videos are organic, yonke into ngiyenza phambi kwakho. So we wait. Patience, saphinde ngiyasho, is very important when you are trading forex. So yeah, ungajahi izinto. So let's wait. So ke i-video yethu ngathi izoba a bit longer. So kwelesini elandelayo nje kade ngisho sizobe sesidila nani ne-supply and demand, and ikuzofunakala ukuthi focus. You have to focus. Khumbula abangani bami Ceres, sidlala ucasino and sasidlala uphathina, and abanye omunye wabangani bethu wayehlezi etshela partner wako kutsi partner focus. So in the lesson elandelayo focus. So ehlezi emtshela ukuthi focus button base ilapho ke base befuna ukuthi rob mase sithi focus usuyazi ukuthi okay kunento eyenzakalayo. So nami ngizothi ke kulesson elandelayo sithi focus mase sikhuluma nge supply and demand ngoba iyona core ye forex supply and demand ngoba whenever buyers and sellers meet kuyohlezi kune supply and demand. So yeah, so MQL5 flow uzibe thina into esizoyenza is to wait for MT4. So MQL5 ungayi stress ngalento le, there's no need to create an account. So yeah, ungayi stress ngalento, silinde MT4. So into ezokusiza la ukuthi as ngenza nawe ube wenza. So yeah, kubalulekile. We have a long way to go. Yabo. Ngine nokufunda forex kwethu, we have a long way to go. But aluko suku olungafiki. So untemele uyazi mina into engizonifundisa la ukwenza imali. Yabo. Yeah, so nifundise ukwenza imali. Okay, let's wait. Okay, if MT4 ungayingeneli la indlela elula ukuthi uye ku desktop. Okay, let's go to our desktop and double click and wait. So njengoba ngisasho ukuthi patience is a virtue. Patience is a virtue and kuyi skill esibalulekile. So as a forex trader mambe yini oyenza empilweni, patience ibalulekile. Patience is key. Ungajahi izinto. Yabo, izinto ithatha isikhathi, process. Yabo, must go with the process. So let's wait. Yeah, ngoba yonke into ke siyenza ngiyenza phambi kwenu, i-video izothi ukuba longer ngoba angifuni nenze ama mistakes. So yeah, ngifuna yonke into niyenze ngendlela e-right. Yabo, so ingako ngikhetha ukuthi ngenze ama videos ngoba if sizobonana live mhlambe sizofunda i-class live, into ezoba inkinga angeke usakwazi ukurecap kahle. So if ngenza i-video la audithike khona, you just rewind and uqale phansi and ubuke i-video. So MT4 wethu uzongena, asibekezeleni bazalwane, asibekezeleni. So uma ungena ngizobe sengichaza ke ukuthi usebenza kanjani. Kodwa ke niyazi nani ukuthi bese ngishilo ukuthi kunamakhandlela a green. So yeah, mfundisi uyalinda, so this alinda. So nakuwena uma ungena uzobe ungena kanje. So into yokuqala oyenzayo ngicela ukuthi uyenze, okay, ukuthi wenze nje labo X laba siya. So soba click, so click labo X laba. Okay, click labo X ngenzela ukuthi nje i-chart silibone clear. Okay, so as per the example yam I spoke about USD ZA. So okay, USD ZA, okay, akakaveli, asilinde ama-charts ethu ukuthi avele. Nawo-ke lowo msindo. So yeah, sesi closer. Yabo. Yeah, forex is a skill that takes time. Forex uthatha isikhathi, kuyabekezelwa. Okay, this task by it, tool by it, ungasho kanjalo. Zoom. Ngoba iyona exam. You're going to fight. laptop yami nayidayela. Okay, angithi yabo mengiya ku forex, there is no USD ZAR. So if ipe oyifunayo ingekho la, uzoya kule dollar sign leli elveza ukuthi show symbol. So moya ku symbol yakho uzopress and wait. So uzopressa la ku forex and then you scroll USD ZAR uzobe uvela. So ezovela ngo gold or yellow isushuthi yona ekwazi ukuvela. So kumele si click USD ZAR, this is show symbol, bese sithi okay. Okay, bese siya ku file. Okay, and go to USD ZAR. Sazo spend isikhathi esiningi ku platform, so ungathuki for now. So lokho angekusebenzisi mina, ngiyabothola lokho. Scroll the chart to the end on tick incoming. Asinaki singisi yabo sisicefe. So mina ngisebenzisa le. Okay, ngoba mabe ngiyile kanje, mase ngifuna ukubuyela la i-chart la elikhona, ngizopressa la. So i-chart lethu sinekhumbula ukuthi nginitshele ngo-green and red. So uma ufuna ukuyishintsha le mali, you right click, you go to properties, askis, and you go to common or colors. Uya ku-colors, u-green on black. Okay, ayimanje lokho kuyeke konke lokho. Ubona into ofokasa kuyona, ngithi yabo u-bar up is lime, which is perfect. U-bar down, ngoba elehlayo kumele sithi red. U-bull yabo kumele sithi lime, ngoba u-bull is for buy green uptrend. And then bearish is your red. And so yeah, I grid yethu cala siyishintshe. I grid siyenza ibe black, siyabona manje labo line abazikuseka bamhlophe. I grid siyenza ibe black, khona i chart sethu zoba clear. Okay, okay, okay. So uyabona, this is our green, yabo, this is our green. So into zoyenza, you right click. Okay, kwamanje le templates le sifuna ukuthi njalo mesivula i-chart sikwazi ukuthi sikhiphe nombala wethu green kanje. So into sizoyenza, we right click and we go to templates. Kuna so save template, you save your template. Okay, template is saved, we wait. So ungayiseva ngegama elithandwa wena. So for example, yangi triple x, ngoba mina ngenze example triple x, then save. So yeah, noma usuya ku USDJPY uzofika uthi right click, uthi template, uthi triple x, kuyohlezi kuvela lo triple x wethu. So USD ZAR. So into azokwenzeka engiyibonayo la, kunezinto ey'shodayo la. So every time unento eshodayo, indlela yokuyithola ukuthi uye kuyona i-taskbar yethu, uthi right click. Okay, asiye la ngoba manje sifuna ukubona ama time frame manje. So sithi right click kuyona customize. Okay, so into engala, okay, into yabo engekho la phezulu. So thina ngoba sifuna i time frame sizoyithola ku periods. Okay, ku periods we gonna insert. Okay, we insert and close. Period yethu iyona ezobe sisitshengisa ke iyikhathi. Okay, okay, khona nje kuthiwa i time frame. So i time frame asiqale ku 1 minute, kuyona le period le time frame. 1 minute time frame isho ukuthi isho ukuthi ikhandlela elilodwa. So yabo le khandlela eligreen, lele green li-create-eka every 1 minute. So every 1 minute ku-create-eka le khandlela elilodwa. So siqhubeke, every 5 minutes ku-create-eka ikhandlela elilodwa. So i-time frame iqondelwe ukuthi every 5 minutes ku-create-eka ikhandlela elilodwa. sibuye every 15 minutes ku createka ikhandlela elilodwa. I guess usuyayibona ihang yalento le. Every 1 hour, every 30 minutes create ikhandlela elilodwa, and every 1 hour create ikhandlela elilodwa. So now usuyazi ukuthi ku 1 hour amakhandlela 15 minutes awu 4, and ku 1 hour amakhandlela 30 minutes awu 2, and ku 4 hours amakhandlela a 30 minutes awu, and ku 4 hours amakhandlela 30 minutes awu 8. So yeah, yona time frame yetu. So okunye okulandelayo ngicela sikufunde ngelesson ezayo. So angifuni i-video ibe too long. So njengobona nje USTZ base quote. So yeah, kwelesson elandelayo ke sizoba sesifunda nge-supply and demand. So into ezokwenzeka kuMetatrader wakho uzofunda njengoba sizobe siqhubeka sifunda. So uma ufuna ukubuyisa izinto ezibalulekile njengokuthi unamalini kwi-demo account yakho, uzothi control T, control T. Okay, uzovela i-balance, uzoya ku-trade. So ku-trade ila khona sekuzobe sekuvela i-balance. So i-balance ye-demo yakho is 10,000 USD. You can buy and sell whenever you want. Kodwa ke as sifunda sobe sizowenza ama-example. So yeah, so okunye izinto zo high high and high low. Mase ufuna uyisusa lento is control T isuke. So okunye izinto zama high high and high low sizoyifunda ngendlela yabo ukuthi is trending down, just nje for example a quick excuse is your downtrend, right? So yeah, for now bekuthi nje sithole uMetatrader 4. So please subscribe to my YouTube channel and ungakhohlwa ukupressa i-bell ye notification. So yeah, if kukhona la onga understand khona ubhale kwama comments ukuthi okay mhlambe ngihlulekile ukuthi ngidownload lento noma ayifani neyakho, ubhale kwama comments ngizoba sengiyachazela ukuthi wenze njani. So yeah, please subscribe. So ngithanda ukuthi ngibonge bazalwane. So yeah, so ku lesson elandelayo fana switch it on, you must focus and focusing a bell. And so for now, I thank you. Enjoy.